Morena e te iwi, nei maho ki mai ki mahi kai me te oai. I tēnei rā kei te haere tātai ki te hi Inanga, ki te awakari o ngā toroi rangi ki taku I pukarea o Maketu. I mua I tō tātai wehe, me te tiro ki te maramataka I te rangi nei. Kei roto tātai I te takiwa o te whā o mahuru, kei te marama, o huata. E ai ki ngā kōrero, ke rā pai tēnei ki te kohi kai. Ki te riu o wei apu. Tuake, tuake, te whakato he a. He wiwi nāti, no pōrau rāni. He ko te kuti, te wera, te hua ko apanu. Tapa, kununua tapa, tapa konunua koe ana tukua. Tapa rea tapa, kununua tapa, kununua koe ana tukua. Ahakoa he momo kai te Inanga, ngā rā o mua I te paina te ingoa o te momo kai namu ki te ingoa Inanga e o tātai tūpuna. I te mea I rite tonu te āhua o tēnei paunamu ki ngā tai o te Inanga. I whakairotea tēnei paunamu ki te kuru, ki te haitiki, ki te mere paunamu rānei. A I te nuinga o te wā, I mau tēnei paunamu I te rangatira. Ki te kainga, koe nei taku tāna, ana ko tōna mahi, he tūnu I ēnei Inanga.
Kia ora te whānau ko te māha toku ingoa I tēnei rā kei te tūnu ahau I te omareta Inanga.
Staring at the ground, take hold, fall apart. Little by little, someone blows the whistle, hit the matter in the end. So just slow it all down.
Inanai karawatu I te pene, ki runga I te tō, katahi ka uru I te atoni.
Don't any kind of weather, you and me together, we'll be fine. You gotta take it easy. We'll be fine. Open road, broken down. Bright lights, dark down. Stand up, then you fall again. You'll find a way in the end.
Yeah.
Mō tōku te nāngi tēnei, I te mea, kei ringa ia I tētihi kaipapa, te whaikiraia, te kai, I te omareta me te raihi. Kaitai katoa I mātakitaki mai I tēnei whitiata. Thank you all for watching and stay tuned for more videos from us.
We hope that you learnt a little bit from us and we hope that this inspired you to do it yourself.
Ko pā tangata te manga,
ko whaere kahi ka te awa,
ko horaita te waka,
ko hine maurea te marae,
ko tūwhaka eri ora te whare tūpuna,
ko te whānau a tūwhaka eri ora te hapū,
ko ngā tūpura I te iwi.
Tēnei te tuku mihi ki a koutou e a māua whanaunga no te tira o ka hao I tito a I whakaputa I tēnei wāta miharo a 35.
Kātahi ko te wāta miharo ko tērā.
Pārere a tapa, ununu a tapa, tapa ko nunu a koe ana tuku a. Tapare a tapa, ununu a tapa,
ununu a koe ana tuku a. Now.